Eshe Nkaba yabona lo mfana.
Yengiyambona uGaba ave papi sefe wona.
Nasho. 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 Matimi na bayohlala bekhuluma. Ononda baba yohlala bekhuluma. Ononda baba yohlala bekhuluma. Ononda baba yohlala bekhuluma. Ononda baba yohlala bekhuluma.
Yeshe Nkaba.
Sufaki kabunga la kelkosta mamit.